no, you match all wanga. Alo filima sala ua fa afai leleina. Mata pina fa fa fine to anga o mato molanga. Mariae lo mato China Belena Etu my pay Oceata Oh falling up Ele mafai Nangalo laupu Napa o
Tua, iluanga lue, ngalene ua fua.
Alua Tutu. Lesa Alo Tonga, Le Fia Fia Male Fileu. Lesa Alo Tonga,